no facts, no evidence that would comply with Rule 612B.
Sizawuxhotshelwa isinyanzeliso sika-advocate Mkhwebane sentlawulo yokuyeka emsebenzini.
We've indicated that this relationship needs to give us 300 megawatts with the first 100 in the financial year and the remainder in the next financial year.
Iqumrhu likarhulumente elinkinkisha umbane eRhawutini City Power liphehlelele lavula esinye sezikhululo ezincinane ezinomatshini abasebenzisa irhasi ukuphehla umbane i-open gas turbine. Kodani Mzikantu siziphekile sazibonda ngokufika ixesha lokuba sizophule singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Igqwetha leofisi yomkhuseli woluntu kunye nomkhuseli woluntu Advocate Kholeka Gcaleka lixoxa ngelithi lowo bengumkhuseli woluntu Advocate Busisiwe Mkhwebane akazibonisanga ngokupheleleyo iimpawu zokungxamiseka kwelinge lakhe lokuba ahlawulwe imali yokuyeka emsebenzini ezizigidi zerandi. Sixoxwa ngobuxhakaxhaka bale mihla isicelo sikamkhwebane sokuba inkundla ikubhengeze njengokungekho mthethweni ungahlawulwa kwakhe le mali ayifunayo.
U-advocate Mkhwebane ukwafuna umyalelo wenkundla wokuba le mali ihlawulwe zingaphelanga iintsuku ezingama-30 kususela ukukhutshwa kwawo umyalelo lowo. Umkhwebane wakhuzulwa ngoseptemba nyakenye sele kushiyeke iiveki ezimbalwa sifikelele esiphelweni isivumelwano sengqesho seminyaka esixhenxe njengomkhuseli woluntu. U-advocate Mkhwebane ukwaxoxa ngelithi lo mba ungxamisekile njengokuchaphazela impilo yakhe namalungelo akhe omgaqo-seko. Igqwetha leofisi yomkhuseli woluntu kunye nomkhuseli woluntu lithi awungxamisekanga kuba kukho miba ibekwa phantsi idakanca oko.
And then 47 is an accusation that any opposition to agency will be viewed as cynical because it would be contrived and that she has been subjected to maximum hardship. But again, no facts, no evidence that would comply with Rule 612B. And then Paragraph 48, she says she wanted to use the money that would have been paid in order to pay. She wanted to use the gratuity money in order to pay for the litigation. But that again has nothing to do with agency.
Isaqhuba le ntsumantsumane kwinkundla ephakamileyo yomhla eRhawutini ngePitoli ngoqhagamshelwano lwale mihla.
Iqumrhu likarhulumente elinkinkisha umbane eRhawutini City Power liphehlelele lavula esinye sezikhululo ezincinane ezinomatshini abasebenzisa irhasi ukuphehla umbane i-open gas turbine nesikumbindi wesixeko saseRhawutini. Esikhululo siza kongeza iimegawatts ezingama-50 zombane kubuxhakaxhaka obuhambisa umbane kwisizwe i-national grid ukutsho. Oku kuyinxalenye yesicwangciso sombane sikarhulumente wephondo sokongeza i-300 megawatts kuthungelwano lo mbane ukunciphisa ifuthe lokucinywa kombane eRhawutini.
Umrhu elinkinkishela umbane eRhawutini likarhulumente liphinde lagunyazisa isikhululo sombane besingasebenzi iminyaka eli-15. Inkulubaphathiswa uPanyaza Lesufi isivule ngokusesikweni.
We've indicated that this relationship needs to give us 300 megawatts with the first 100 in the financial year and the remainder in the next financial year.
Phondo ubeke bucala malunga ne 1.2 billion zerandi ukuqukumbela isicwangciso sakhe.
This project would have cost us about 170 million if you look at the kind of work that needed to be done. Remember, this has got 15 years without working.
Usodolophu waseRhawutini naye uphefumle.
City Power is demonstrating the fact that we have the capacity, we have the infrastructure, some of it neglected for the longest of time. But an energy mix plan that the province is supporting is enabling us to be able to generate capacity that was ordinarily not there.
Leke kuba liveze amanyathelo kongeza ezinye iimegawatts ezingama-50 kwinyanga ezayo.
amaqela aphikisayo athi kudingeka umthetho nemigaqo ecacileyo uqinisekisa ulawulo lwendibanisela yamaqela olusebenzayo oku kuvele kwingxoxo-mpikiswano yezopolitiko ebiququzelelwe yiyunivesithi yasefort Worth nemainland guardian empuma koloni ngelibhiyozela iminyaka engamashumi amathathu yedemokhrasi amaqela amahlanu i-anc ida i-ifp eff ne-action sa ebeyinxalenye yale ngxoxo phambi konyulo
Le mibutho ezopolitiko ikholelwa ukuba ulawulo ngobambiswano yinto eza kwenzeka kwezopolitiko. Kodwa eyona nto ingundoqo ngokwale mibutho ziinkonzo zoluntu nophuhliso. I-IFP iyayixhasa imbono yolawulo ngobambiswano.
You've got some parties who are into this coalition not for the good cause but for personal gains as the individual parties. You need to eliminate those parties. Make sure that if you form such coalitions, you are forming with like-minded parties who are into this to deliver services.
Ukandi, i-Action SA, ithi ingabambisana neminye imibutho ngaphandle kwe-ANC.
Ingwe idla ngamabala. A leopard doesn't change its spots. So we will not go into a government of national unity with the ANC. We've made that quite clear from the beginning to the end. We will go into a government of national unity with parties that share ideologies.
IDA ifuna ukusebenzisana nemibutho enembono ezifana nezabo.
Coalitions are here to stay. What we need is mature political leadership. What we need is legislation that is going to make sure that we regularize and we give a legal framework for coalitions to work under.
Umbutho we-EFF unethemba lokuba unethuba lokuphumelela ulonyulo.
The EFF is going to win elections and the commander-in-chief of the EFF will be commander-in-chief of the armed forces in South Africa, head of state and president.
Senjalo. Umbutho olawulayo uqinisekile ukuba uza kufumana elinye ityeli lokuxhuzula imikhala.
We are confident of victory. As the National Executive Committee of the ANC, we have not discussed coalitions because we are confident that the people of this country are committed to transformation.
Ndingulubaba balo tata kwindaba ze-SABC eThekwini.
Abahlali basemkhanya kude KwaZulu-Natal bathi balahlekelwe lithemba kurhulumente emva kweminyaka engamashumi amathathu yezithembiso ezililize okunanjengoko imibutho yezopolitiko ityhutyhatyhutyha iphondo ngelokuloba abavoti le ndawo phakathi kwengxaki ithwaxwa bubundlobongela nakukunqongophala kwamanzi nakubeni bekufuphi nedama ijozini
lizwa yeningi lezakhamezi zasejozini ngaphansi kwesifunda umkhanya kude Ekubalweni kwabantu kwakamuva, isifunda sasemkhanyakude, okuyindawo engamakhaya, sinabantu abangaphezudlwana kuka-700,000. Sekuyiminyaka ukutholakala kwamanzi ukuphuza, kuyinkinga enkulu kule ndawo, nakuba iseduze nedamu lasejozini. Muva nje, uMengameli uCyril Ramaphosa, ehambisana nongqongqoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle, uMnumzane uSenzo Mchunu, bavakashele le ndawo bezobheka izinhlelo zamanzi. Amalungu omphakathi athi lokuvakasha akusho lutho kuwo njengoba izithembiso ezenziwa azikafezwa.
Angithokozile ngoba izidingo akade ababesithembise zona kuyimanje okunye nokunye iningasho ukuthi okuningi kwakhona asikuboni.
Njengoba imvula isinqamukile osekhamanzi amabhala aqhamuka left, right and center la around la we community. Kuzokhuwa amanzi empompini lapha mangabe ekhona ngale kwalokho sikha khona lapha emseleni sikha khona lapha emseleni kufi izinja kufi imbongolo kufa abantu abasuke befelela emseleni yonke into ongayicabanga nje udoti esuka ikhona la kulamanzi asuka aya emakhatini
izikhulu zesifunda umkhanya kude zithi uyaqhubeka umsebenzi wokuhlinzeka imiphakathi ngamanzi ahlanzekile
kodwa kwaba nama delays kulayini osuka othobothini ubheke kulayini obheke eMbazwana manje lamapipe ke kwathola ukuthi iningi lawo sasiwathenga ngo 2012-2013 ahleli la awasebenzi lama delays ke sesiwa-addressileke manje lamapipe siyawasebenzisa manje
nginguNhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC emkhanya kude
Sinamkele kwakhona kwiindaba zeli jelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC iindaba zesiXhosa. Ukanti kwinqaku lethu lokuqala sithe igqwetha leofisi yomkhuseli woluntu kunye nomkhuseli woluntu advocate Kholeka Gcaleka lixoxa ngelithi lowo bengumkhuseli woluntu advocate Busisiwe Mkhwebana akazibonisanga ngokupheleleyo iimpawu zokungxamiseka kwelinge lakhe lokuba ahlawulwe imali yokuyeka emsebenzini ezizigidi zerandi. Sixoxwa ngobuxhakaxhaka bale mihla isicelo sikamkhwebane sokuba inkundla ikubhengeze njengongekho mthethweni ukungahlawulwa kwakhe le mali ayifunayo. Abahlali basemarantenga kumatyotyo baseSilenge Portsmouth Bay eMntla Koloni abasebenzisa izindlu zangasese zamabhakethi bathi basayijonge enkalweni inkululeko.
Umhlolo odla umhlala phansi oneminyaka engamashumi asixhenxa nesithoba uHans Roman oko wayehlala apha iminyaka engamashumi amabini ngoku lotamkhulu uthi ubophelelekile ukuba aphile phantsi kokunyamezela ezimeko zimaxongo nanjengoko kungekho apho angajongisa umbombo khona. Uzityande igila ngenxwaleko ekuqenqeleke iminyaka emininzi baxhokonxa nosapho lwakhe.
He says it's difficult living without proper sanitation and has lost hope over the years about things getting better.
Abahlali banyanzelise ukuba ezingingqi ezimbini zamatyotyombe zenziwe indawo zokuhlala ngokusesikweni. Ukanti ke usilelo kwinkqubo yogutyulo lelindle ayingomngeni owodwa apha iminyaka engamashumi amabini kusajanyelwene nokungabikho kombane namanzi.
Actually we are living in a mess. It's almost 15 years these shacks are here. They are still using bucket system. Even those buckets are not collected timelessly so.
We use the dirty buckets. They are not being cleaned. We don't have sometimes water. The water sometimes is dirty.
Umasipala waseTsantsabane unqwalile ngosilelo kugqithiso lweenkonzo kwezindawo zimbini zamatyotyombe ngenene yaye ufunge ngokuzijula ijacu ekuqubisaneni nale ntsinda badala yogutyulo lwelindle olungekho mgangathweni ekupheleni kweyethupha ngo-August kutsho.
We will use our MIG funding. There was a due date to use that funding for the end of the bucket system. There was a due date of we must look into it before end of August.
Ukanti usodolophu uvakalise ngelithi ezingingqi ezimbini zibandakanyiwe kwizicwangciso ezixananazileyo zophuhliso kuhlahlo lwabiwomali lalo nyaka.
Inani labakhenkethi behlabathi abafika kwisikhululo senqwelomoya saseKapa eNtshona Koloni liyaqhubeka lisenyuka xa kuthelekiswa nenani le-COVID-19 xeshikweni kuqoqisa ubhubhane we-COVID-19. Iinkcukacha zamva nje zibonisa ukuba kwiinyanga ezimbini zokuqala zika-2024 bangaphaya kwamawaka amabini abantu abagaleleka kwesi sixeko.
Isikhululo senqwelomoya saseKapa siyindawo exakekileyo nangaliphi na ixesha lemini. Yonke imisebenzi yezoqoqosho ithelekiswa nexesha eliphambi kwe-COVID-19. Kwalahleka imisebenzi emininzi ngelo xesha. Inkampani kwafuneka ukuba isebenze nzima ukwenza esi sikhululo senqwelomoya sizaliswe ngabakhenkethi kwakhona.
In 3 years, together with partners, suppliers, the industry, we've been rebuilding our business. And this 10 million passenger per annum milestone, which means that we process about over 35,000 passengers per day come in and out of the airport. We've got about 300 flights movements per day through the airport. And just in March, we've processed over 320,000 international passengers through the airport, which is the highest number of international travelers ever through Cape Town Internationals, even pre-COVID.
Nangona kunjalo utyelelo lwangaphakathi elizweni lukumashumi asibhozo anesithathu ekhulwini. Usaqhubeka umsebenzi wokuseka iindlela zokuhamba ezithenqo ezivela kumazwe ngamazwe.
We certainly have some exciting new airlines and routes in the pipeline. You know, just in the last 2 years, we've added 7 new airlines, 7 new routes. About 1 million seats were added on the international side in and out of this destination. And we forecast that growth is going to continue.
Ukukhula kwenani labantu abasuka kumazwe ngamazwe kunefuthe elithe ngqo kumanani okhenketho eKapa nakwezinye iindawo kwaye kudaleke nemisebenzi emininzi nyanga nenyanga.
Abasebenzi abangamakhulu amathathu badendiwe eLimpopo okukudendwa inxalenye ka-Section 189 we-ofisi yeposi kweli jikelele. Abasebenzi abangaphaya kwamawaka amane bamiselwe ukudendwa mbombo zone zeli.
UWalter Pedi oswele ingqesho neminyaka engamashumi amathathu anesixhenxe ngomnye wabasebenzi abangamakhulu amathathu abadendwa yiofisi yeposi. Ukanti usebenzele iofisi yeposi iminyaka elishumi elinesithathu. Unxunguphele ngala manyathelo wokudendwa nanjengoko inkali xingetyeni nasekugcineni usapho lwakhe.
This retrenchment affected us very tremendously, my dear. Looking at things, I believe that these people have contributed so much to our local funeral services providers, because many of us are going to die with heart attack. Many of us are going to die with stress. Many of us, we are going to kill ourselves because some of us, we don't have anywhere to go.
Kananjalo uPedi uzityande igila ngelithi baziva belahlelwe kwesinomhlwa ngurhulumente.
I overhear that there are some negotiations that they are busy talking to him, talking to the government through him, but nevertheless, we don't see any change. We are only remained with few days up until the end of our term to serve this notice.
Lo gama abasebenzi bombutho iKhosatu bahlabe ikhwelo kurhulumente ukuba azinqamle ezinkqubo zokudenda abasebenzi.
We reject the intended retrenchments at the post office because that is a continuation of a loss of jobs for many of the people who work in the SOEs. On the contrary, as Khosatu, we believe that the SOEs should be assisted, government should intervene aggressively.
Urhulumente uthe uza kungenelela ukwehlisa inani labantu abadendwayo kambe yona iofisi yeposi inikeze abasebenzi ithuba de kuphelele kaTshazimpunzi April ukutsho nokuyakuchaza umhla wabo wokugqibela eofisini.
Ngoku masicaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp bephawula ngesinyanzeliso sentlawulo yomkhuseli woluntu oguzuliweyo.
Ulungelo lakhe elo umkhwebana, so mna ndihambisana nasesimamelelo sakhe, ingathi ndingasimanyelwa kwangoku kwenze ubana alwela amalungelo wakhe.
Ba ingathi uyifumene ihambo nzima, yintoni enzima ukuba bamnike imali yakhe njengaye wonke umntu ogxothiweyo emsebenzini?
Umkhwebana bamdlela indlala, ndiyacela inkundla ingase ingabakho icala lakhe alibhatale le mali ayifunayo.
Hayi msasazi, deserve imali engako 10 million.
Lilungelo lakhe into yoba ngabana afake ubango leyo uba afumane okufanele uba akufumane.
Abantu abalapha ekhundleni eyiphezulu especially lapha nje epalamente banakho lokwenza amacala kuthi uma kufuneka behlale begcine bengahlawulanga.
Hayi, shem uadvocate lo Mkhwebane uthi funele imali, so imali ngoba uyayadi ukuthi khona utawahamba vele emakhodo.
Iyamangaza le nto yokuthi la eMzansi abantu bethathe isikhathi eside ukuthola imali zabo. Yini nje evimba ukuthi umama uBusisiwe Mkhwebane athole imali yakhe, ngoba phela akasasebenzi manje sefanele amukele imali zakhe. Kuvimbeni ingempela lakhona.
Ukanti ke ezi zizimvo zababukeli nezingenanto yakwenza neli jelo le-SABC. Ngoku masithitsi xada kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi siqale eArizona iMelika.
Yinkwa nenkwa phakathi kweDemocrats neRepublicans kwivoti yokubuyisela umthetho okuqhomfa kwezisu wango-1864 othi okhe wancedisa ukukhupha isisu makabanjwe avalelwe iminyaka emibini ukuya kwemihlanu.
The fact that we will not even entertain a motion to allow those who have been raped or pregnant by incest to be able to have an abortion is extremely, extremely disappointing.
I would ask everyone in this chamber to respect the fact that some of us believe that abortion is in fact the murder of children.
omabini lamaqela aza kusebenzisa elityala ukuzigayela inkxaso kunyulo kwinyanga yenkanga unovemba ngolwamarhanuka. Kusenjalo, umfundi weDyunivesithi yaseCalifornia uxambulisana neli ziko emva kokuba linqumamise intetho ngobuMoslem.
It's a matter of the freedom of expression and the freedom of speech. And I urge USC to stay true to those values as an academic institution to again reverse the decision.
Eli ziko mfundo lityhola ngokoyikisela ukhuseleko norhuthakruthwa nokumbindi mpuma njengonobangela. Umfundi utyhola eli ziko ngokuvala umlomo intetho yakhe kuba ababelala ngengubo enye nelakwaSirayeli ukuvala umlomo inkxaso yePalestina. Qakatha qelelekwe lamaTaliyane. Umphathiswa wezangaphandle uAntonio Tajani kule ntsasa wamkele ngezandla ezishushu oyizangaphandle eBritani uDavid Cameron kunye nowaseFrance uStephane Séillon kwingxoxo yabucala ngaphambi kwegqugula lamazwe ateketeke kukutyeba asixhenxe kwihlabathi i-G7 ngamafuphi iBritani, iCanada, iFrance, iJapan, iJamani, Italy kunye neMelika. Xa siqwele ingqokoqo iziphathimandla zaseCanada nezaseMelika zibhengeze ukuvalelwa kwezimnyama izisele kwabarhanelwa abathandathu kwityala lokuqweqwedisa igolide yexabiso elulanywayo kwimbali yeli lizwe i-$304 million yeerandi. Le golide ingange-400 kg ubunzima. Amapolisa kwabambe nezixhobo zezulu lizandla qongqololo.
Sithi evenkileni siyabuya kwakhona emva kwayo. Amnandi.